waiting for the banger.
Ameze nk'ufite isi yose mu biganza bye. Utamumenyereye yazana gusiza. Afite key anytime ashatse afungura my heart.
Nzakwereka